iryo shirahamwe ryipfuza gukorana n'imiryango ifise ababo baburiwe irengero nanje nkaba ndi muri iyo miryango iryo shirahamwe twipfuza yuko twese hamwe twoja hamwe abahuye n'ivyo vyago vyo kubura ababo bakaburirwa irengero bari mu gihugu c'u Burundi turipfuza yuko abo bacu twabuze turonka ubutungane tumenya ukuri kw'ingene vyagenze tukamenya abakoze ivyo bintu vyo gutwara abacu tukamenya babikoranye nabande tukamenya babikoze babitumwe niki tuzokora ku buryo tuduza ijwi hejuru dukorane n'ayandi mashirahamwe ashobora kudufasha gushikana ijwi kure hama kujya bavuga ngo ubugirigiri bugira babiri ko twashize ingufu hamwe twizeye yuko ico co kuronka ubutungane tukamenya ukuri ko tuzobishikira ariko nitwipfuza ko bigarukira ku butungane gusa no kumenya ukuri turipfuza yuko muri kazoza atayindi miryango yosubira kuba mu gahinda nkako turimwo kubera kubura babo biturutse ku bakozi ba leta izoba irongora igihugu c'u Burundi ico duhuriye ko ni sekeza ndondeza nuko iryo sekeza ndondeza ryatanguye ibikorwa mu mwaka w'2016 rikurikirana amakuru y'abantu banyurujwe baburirwa irengero iryo sekeza ndondeza rero rirafise amakuru atari make ryagiye riratororokanya hirya no hino ku bagiye baburirwa irengero twebwe rero nk'abashinze iri shirahamwe tuzokwitura iryo sekeza ndondeza kugira ngo dufashanye kumenya imiryango yabuze ababo bakaburirwa irengero bose twifuza ko twogira urunani tukaba kumwe muri rino shirahamwe.